Our general is under attack.
Come on.
Hayi ungesabi. Izingane zakwaZulu zizokuqeda. kuyenzeka kanti singaboni mina.
Bonne nuit. Thank you. kwakhathi kodwa uzindele zakufezela kakade sengabona le
Hayi ngisa izingane zakwaZulu zizokuqhela.
We have driven their allies from the field.
Amazwi akhathe kodwa izindebe ziyavebezela kakade sengiyabona unedwele.